Semi unasema hivi, the rich are getting richer because the poor are busy thinking every opportunity has come. Kwamba matajiri wanaendelea kuwa matajiri. Kwa nini? Kwa sababu maskini wengi wako busy wakiamini kwamba kila fursa ni utapeli.